Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel Fanyu here. Please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Kule video ngihlanganise omama osisi abakwisithembu abashadile laba. Masibheka ke laba bayaswenka bayakhazimula bayacwebezela. Ungazi uyibuze nje ukuthi odulas bona bacabanga isithembu babe sibukephi. Ama role model odulas obani. Lana ubaba Mseleku nabakwakhe, ubaba Mabasos nabakwakhe noGumbi wakithe Gumbis. Ubaba Mabasos angazi abanye bazomazi yini noma ngeke beze bemazi. Kodwa amakhosikazi akhe ake avela kuthando nesithembu. Sengikhohle ukuthi beku season bani Abakamabaso bawu-3, the Mabasos ngibafakile nabo. Mase kuba abakamseleku siyabazi kuthando nesithembu. Mase kuba the Gumbis bona sibazi ku-the Gumbis. Abakasomkhulu ubaba lo bebuye nje, hey, abe nenhlamba-ke laphaya nalaphaya. Kwi-the Gumbis kwayicasukile-ke, wase wakhuluma-ke ngendlela eyasithusa-ke. Angazi ukuthi i-the Gumbis bashuthile yini, bashuthe kangaki. Ngubonile season 1 anguqedanga, angazi ukuthi ngaphelela kuphi episode, kodwa ngabona ukuthi kunemali. So into engiyibukile-ke mangiqhathanisa nje la, ngibuka ukuthi kunemali. Laba abangosomabhizinisi banemali, uyabona futhi ukuthi abantu abaphile kahle. Le enye-ke yokuba unhappy ne-stress le isuke isishiwo yisi nje sikude, sicabanga ukuthi phela eyivele isithembu singaba nokukhuluma, singaba nani nani. Kodwa uma ubheka la, bengithi nje mina ubhekisiswe, uyabona ukuthi kunemali, okusho ukuthi shuthi isithembu nemali kuyahambisana. Uma ngithi le video yisithembu challenge because ngiveze obaba abakwisithembu omama, sibona imiswenko yabo, sibona ukuthi hayi baphila impilo e-right. Nanokuthi-ke singabantu phela-ke asibe naye le nto yokuhlonipha abantu nje nezinto zabo, noma ngabe yisonto, noma ngabe amasiko, noma ngabe yini. As long as leyo nto leyo ingakuhlukumezi, uyihloniphe, because umuntu abantu bahlukile, ngeke benze ngendlela yakho, ngeke futhi behlezi belalele izinto eshiwo wena, unawe wenze okwakho, kanjalo kanjalo. Sizovota-ke. Sizovota. Uma uzobuka le video le ufike ekugcineni, abakagumbi abagcwele ku-social media, basikhona i-video engiyitholile. Kunemali, yeyi, imali esabusayo la uGumbi ayinikeza u-second wife. Anje imali, uyabo uma ubala imali iningi, le mali le oyibala uzuyiphinde kawu-3 noma kawu-4, so didekile. Usulobe ubala uthi hhayi, uphinde uqale phansi ubale futhi ubone kahle ukuthi ufuna uku-confirm ukuthi imalini, bamnikeza imali enjalo. Bengibuka-ke nje ukuthi shuthi isithembu nemali kuyahambisana. Lokhu-ke kusekuhletshwa abantu basuke sebehleba-ke phela. Nanokuthi-ke angithi sike sabuka amavidiyo amaningi la bechaza ogogo nomkhulu abanye besho ukuthi hayi bo, phela omunye umuntu uma enale zinto ufanele ukuthi ebe namakhosikazi amaningi, besho. Nasi sesinomqondo wethu kwasiwagijima, ase sibuka ukuthi abakwisithembu banjani. Masithi ba-rich, banemali, sathi cushe kufani, kanti hhayi nje sithathele emoyeni. Bayasebenza ngoba siyababona phela benza ama-TV shows, abanye bayawaveza amabhizinisi abo. Sibonile futhi nomango abe ngapha banemaqaqa, uma eqhubeka futhi evula nakwezinye iy'ndawo kwanda imali. Uma futhi beqhubeka bevula amanye amabhizinisi, benze ezinye izinto eziletha imali, kwanda imali. Into engiyibonayo nje ukuthi isithembu nemali iyahambisana. Naba-ke omama bakwisithembu laba enhlezi nithi ba-unhappy, bane-stress, akumnandi. Kodwa into engiyibonayo-ke, angibaphikisi labo bantu laba abakhuluma nge-stress nokuthi abajabulile. Basuke bekhuluma ngento abayazela ngakubo nabayibona eduzane. Kodwa hhayi ukuthi sesiyazi ukuthi kulaba engibavizela banale nkinga le oyaziyo, noma omunye mhlampe ukhulele kwisithembu. Masesho ukuthi hhayi, thina ubaba kwaba kanje, thina umamkhulu, thina umamncane, uyabo lezo zinto. Ngoba Sorry, ngoba angeke kuze kuze kufane. Naba ke abesifazane omama osisi abakumshado lo osithembu. Wena uma usibuka isithembu usibona kanjani? Hayi mina shem, hayi ngibona abantu beyiphilela kahle kodwa ngisipromote isithembu. Angikholelwa futhi ukuthi kunokuthula kodwa ukuthi into engiyaziyo yonke imindeni inayo inkinga. Kuthi mahlampe besizosebenzisa igama lokuthi akukho ukuthula, nakini akukho ukuthula. Imindeni nje yonke iba nenkinga, bancane abantu abazothi baphuma emndenini nje la okuhleze kumnandi khona. Kuze kubizwe nje ama-family meetings, kwenziwe lezi zinto ezenziwayo kukhulunywa, abanye beze becela umdala ezobasiza ukuthi bahlanganise ngoba kunenkinga. So masizosebenzisa ukuthi nje eyi akunakuthula, abanye abandawonye, into embi kanjani. Uthole ukuthi abandawonye, ingane zandawonye, sebebadala kodwa abazwani. Iyenzeka leyo nto leyo and ibuhlungu ngoba siyayibuka phela la kuma TV shows bayavezwa sebecela usizo, sebe-invite umuntu nje abangamazi sebezovela la ku TV bezokhuluma ukuthi kwenzeke ukuthi kanjalo kanjalo. Kodwa inhloso yale video bengasikho ukuthi ngikhulume zonke lezi zinto. Hayi asivoteni nabo abantu abahle bakwisithembu. Kodwa ngisho ukuthi sithembu sihle noma simbi, kodwa sihlonipheni abantu nezinto zabo, amasonto, amasiko nakho konke okunye. Okunye-ke ngiyabonga kakhulu bodadewethu bobhuti, ngiyabonga nje i-support. Ngiyabonga kukhulu lokho enikwenzayo, ngibonga i-support. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.
I was right.